Dear family of God, the peace of the Lord be with you. Today is Holy Thursday. I would like us to reflect on the theme, Love One Another. Holy Thursday celebrates the institution of the Holy Eucharist. It also celebrates the ministerial priesthood, its institution, and the love of God for humanity. Reflecting on the theme, love one another, love simply means seeking the welfare or the good of the other. Love involves self-giving, so we are supposed to sacrifice ourselves for the benefit of others. Also, love calls on us to serve in humility. So Jesus will wash the feet of the apostles in humility because he loved them to the end. Love also calls on us to show respect to every human being. Coronavirus has taken so much from the world, but it has taught us that human beings are not machines, so we need to respect each other. Finally, love calls on us to reconcile with God and our neighbor. So let us go before the throne of mercy, ask for forgiveness of our sins, and reconcile with our neighbor. And then, when you go on, say, you know, do you have me? Or don't, actually, you have been to say, you do you have me? And when you Jesus, I be over, the senior for no, and I say, it's a sort of domo, a quarter. Or say, you know, say, you know, do you have me? Na yɛn fa obuo en maye me enu nti no yare ya fa ne ma bebre afi wiase nanso akyerɛ yɛn sɛ enipa enye afidie ɔse si yɛ pɛsɛ yɛ dɔ yɛ ho yɛ ho nso a yɛn fa ɔdɔ a emu yɛ den en maye me enu nti no ɛsɛ yɛn akasa ɛde yɛ ho kwa fɔre yɛ en maye nya ne atwa to moma yɛn fa ɔdɔ a ɛde nkabɔ mu ɛma yɛ ne Onyankopɔn ɛne yɛ nyɔnko ɛntena se nti no ma yɛnkɔ mmɔborɔhu adwa no anim yɛnsrɛ nsɛ ɔhu yɛmmɔbɔ ɛmfa yɛn bɔne ɛnkyɛ yɛn na yɛne yɛnnua no ɛntena w'asomdwoeɛ mu ɛno nti yɛmmɔ mmɔden ɛnni ne apɔmuden adwumayɛfoɔ no ɛhyɛ yɛn ne so wobɛtumi a tena fie. So we should try our best and love one another, take the preventive measures seriously, and therefore, if possible, stay at home. May God bless all of us. Amen.